si prende in definitiva che dobbiamo leggere i testi di fondo. Devo andare in maniera che chiama guardienza a Kai. Sì, è una cosa che
Rodova pura batalla nezza na musi on another exciting episode ya Ven Rap Late Night Show. Vhunzhi ha vhathu vhane ra vha ri navho vho ḓowela uri kanzhi sa show ra tshi vho i phushesaho pilot na co-pilot yawe ane ya vha nne, ṋamusi ro ni farela guest, ro ni farela muthu ane I'm sure vhunzhi ha vhathu vha vha vho mu lindela. And then sa zwine ra itisa zwone nga maḓuvha kha ri hosted dzi watch party,
ri share,
ri make sure zwori vhathu vhoṱhe vha dzhene. Back to you.
Cool, tiene na mufa. Dona ri fizi hako fa tiene, ati show zwori kwa itiane.
Ati kwa fa, ndi kwa fa mwane wa nti fizi, ti kwa fa mwa mtu na mtu na mti.
Kazi so bad wa vya dzhene.
Okay, yeah, I'll tell me by 10. I'll tell me by exit, but of your foot, maybe they were right.
Okay, sure.
Yeah, the work is a Panama, maybe they were right. Sure. Okay, cool. So,
now, host your show with the Shava. So, for now, then, Dova, Dina Vewe, Koyo, we have foot to the moon, Koyo.
Yeah, so in technology, then they go to the summer fixers of history. Zichimlenga ngona maraizo zo mbale fizi naizu mare only if ati dofa tien do temporary recipient tiene
nermene. Oh, okay. Namusi rika day mini abe
rika episode number 5.
Ori zgore tsani fiz.
Hi.
Is it full of zone?
Okay, cool. So
rokokono pfana u pfana zwino.
Ole.
So
fizi ndiko fara muthu ndiko fara ndinthi
fizi ndiko fara muntu kabze fizi ndiko fara
fizi ndiko fara fizi ndiko fara fizi ka make sure zwo ri a make sure zwo
ri a uri a tin meta ite
ne ndiko fara muthu na mutshina
yesa zwi a dina
uku hesu zwi kunyaka computer
rina dzi guest dzina rino vhuya ravha nadzo hafha noni dzi tshi khou shumisa phone khombo ri
na
problem heino ine fizi yako ṱangana nayo ende ni tshi khou ṱalela khombo ri ndi ri vhudze nga tshikhapikhapi ri ṱavhanye ri mu assiste u itela uri ri kone u interact na mueni washu wa ḓuvha.
Ee, a rina mutsheni ono shumisa phone a tshi ḓivha zwo ri zwi tshimbisani khombo ri ambe na fi ave a tshi mu dzudzanyela zwawe zwi tshimbile. So dear, yo no rena rena mene ka topic dza dwala la mosi ndi zwori ri dzivhale ri kutsana dzona kana ri to thoma nga nti ri kutsana dzona ti divi kana ri dirwe dzothe ri dzivhale ri to isa phanga.
Okay, ringa zama u danga approach ntswa ra dzi mentiona u itela uri na vhaṱaleli vha vha tshi khou ḓivha zwori ṋamusi ri ḓo vha ri tshi khou amba nga mini. Then u bva hafho ra kona u dzi dzhena nga nthihi.
Okay, cool. So nda ndi khou ṱoḓa uri ni na dzo hafho topiki kha founu ya ṋamusi yaa.
Ya, ndi na dzo hafho noni kha founu yanga.
Okay, cool. So ndi khou ṱoḓa uri ndini ndi to sherela vhathu screen tsha zwo iteaho.
Zwo iteaho gai?
So okay, cool. So zwo iteaho khezwi zwine zwa kho itea ndi zwori ho vha na conversation ne.
Yeah.
Ndi khou zama uri hetshi tshinepe ndi khou tshi vula the way penny second and see what technique you actually led the way. Okay, cool. Mandy Zamar and the teacher, I hope, or in our own writing one. Midombuzara in Anga, yes, born a
name. I do very rose cousin.
Okay, cool. Give me second in the match. Okay, cool. Mara Zetian is very prefixy over Akotodori are very collab. Was one. So Akotoda collaboka Kashanim Reba.
Yeah.
So, as soon as I the collaboka Shanim Reba prefixy. Ni aone yere wana ye aveshirwa live vita ka Facebook wi asitine pechene rego za expose something uri hichi chinepe ro chiona na make public so una ra conversation itonga ri muthu wa chiposta u feed budani gsmooth vachinge vambi dzangalelo so conversation can be ro ka screen mara rego zwi sum up zwa vudi. We want to prefix or Zamor IT collaboration in rap. So, background your name prefix national rap and kind of Dimba Vote, na prefix of the Summa is a care textory. We have a record amats, Pitori, Vabizi, Vavote, Uba Musica, Swinga Chod. Marazu prefix is United wherein the Koto da collaboration in rap. Shanim Rapper, no, Yanka manager, Yanka manager. Manager then is remove money for one. Then manager, okay, fine. On a chance and you need for prefix, Mara, then send an invoice. Prefix as well as I don't know. I don't know. Need to record another way, need the so the invoices don't buy it. So, mostly at the canary. Zico che siamo venuti in Dirana, cannabusso i dotti di Cotteveri. Offna shonim repa oitani, cannazzonim repa e tandisone in Nandri Busson in di Badi, non è di collaborazione con le scene.
Yeah.
Non posso collaborare con le scene Mandela. I know it. I think maybe can do maniera collabo, but don't put the ricollaborazione Zico di Cotteveri in Dirana.
Zuma zitu zine hape tu zine ndingariba tu rangazu gudaka ichitori chine rakuchibona hapo noni lizori hawa ya ajena pungo la chere ende zitu zia pritika hawa ya sikera une chere ende ya jena zitu zote zia mbudi pritika namanda mara naori usikera une conversation your Richard de ide ibe hone especially kha vhathu vhane vha dzulela u shuma vhothe zwiva zwi nao uvha hone hune ha swikelela hune zwithu zwa thoma u tshinyala nga maanḓa arali vhathu vha tshi shumisana morali and then muṅwe a swikelela hune okay o vha shuma na management kana o vha kho ḓi shuma na management nga tshetsho tshifhinga mara o vha tshi uri ri tshi thoma uri ri ḓe u amba kha mafhungo a collab management ya si tea u swika mara zwino ngori zwithu zwi vha zwo no vha nga heyo nḓila hu vha no vha na maṅwe mafhungo nga vhukati na tshetsho tshifhinga ndi a vhona unga hu vha hu sa tou vha maṅwe mafhungo a tshelede ngori arali nṋe ndi so ndi tshi ita dzinyimbo na ini sa as like artist iṅwe na iṅwe ndi vha ndi tshi vho zwi ḓivha zwori okay it's either hu khou shuma vhungana ori nṋe na ini ri na heyo working relationship ya so yori nṋe na ini ri a shuma ngo ralo kana hu khou shuma uri nṋe ndi ḓo wana mini kha ini like it can be like a 50-50 share thing ine ndi ya zwori ri ḓo ri tshi bvisa luimbo in ndo kona wana a portion of my fans, I will get a portion of your fans. Mara arali nṋe ndi tshi khou pfha uri ahuna zwine nda ḓo wana kha ini ndi hafho hune fhungo ḽa tshelede ḽi ambo ḓi swikelela hune ḽa bvelela hone. So hu na nḓila nnzhi of looking at it. Zwine zwa amba uri ṱhaṅwe shoni murepa ori a tshi sedza wanulusa uri ene ha na interest yori a shume naye daimani kana ha kho to fila shapu nga hazwo. And nṋe ndi nga si mu hanele u rekhoda naye kana u ita collaboration naye, because kha nṋe it's business. Arali zwi fana na muthu arali o ya vhengeleni aya ari ini ha hanu kho mzero na tshipaza mara inini na nndwa na muṅwe muthu ano dzula tshiṱaratani tshaṅu a tshi kho ḓo renga vhurotho, ndi nga si muhumise na rea, ndi a si murengisele ngori nṋe thi mufuni. Ni ḓo ḓi tea uri ni ite mini, ni ri ok sharp ri ḓo settle nga tshelede ene ri ḓo exchange, u ḓo mpha tshelede ene nda mupfha zwine a khou ṱoḓa zwone. So it can either be that uri a huna tshine ene muṋe a khou pfhesa uri u ḓo tshi wana from that. Secondly, a nga vha si tsha takalela u shuma na prefix ngori nṋe ndi soko to vhona u nga ri even after that hu ḓo ḓivha hu na vhaṅwe vhaimbi vhane vhoya vha si
so when I'm alone, so I don't know re this is a physical fan, I don't know physiana sound card.
Ini fizi ngo mufala komzeme.
Ati ko mupha next. Ati ko mupha next.
Okay, fizi. Ngapo pasi da hune yavha yo display camera display am uva preview am uva
hune ine ndi mukune.
Uva huna tshintu tsha settings da. Okay, mufonele ni ambe naye.
So aba sedze zwi kwetiani. Ara vha kho shumisa mini zwine PC kana phone? Ndi
kho shumisa PC.
Okay, cool. Apo kha tshinepe tshavho kana kha video yavho hu tea uvha ene i ḓovha iṅwe ri fizi to fab kana tsina video
ini na fizi ni nga vha no ḓi muta ri tshi
khou
ḓovha ndi tshi khou tambela vhathetshelesi vhashu luimbo luswa lwa Romeo the Great White a tshi ri ni amba nga nṋe. Vewe Romeo gomfa zwavhuḓi uri musadzi wanu u dalanga nne wa ini khambambe nda risa phanḓa no luimbo.
Yeah.
rokota hande dza vhathu vhothe vhane vha vha na rine afha noni
ari dzhene kha dzi show ari dzhene kha dzi comment ari dzhene kha dzi comment ri kono vhea tshi tsha vhathu
sim vhane tshi kho ta kha dzi comment gene fo okay rina rendani Watson Makungo ri kho mutanganedza ari ndi late nyana rendani Watson Makungo ri kho tea ri murengele watch ya zwithu zwavhuḓi vhuḓi
u dzula late
ndi kho zwivhona na nṋe mara ri kho mutanganedza ri kho livhuwa o kona uri joina Mutindane Mavola are my favorite late night show, the hottest show in Venda right now. Hey, I'm going to go to the next show.
So in a commentary again when Indi Ninsako Lulama Uri, hello, Lamtano Lito Shikar, okay, nothing for far, a physia far, Tisquadia, nothing for far again, okay, River Kari, situation on Indi to Funanangambi, Murano Sandar, and get it okay.
Korangere mini.
Uri tenuri live ive public card settings.
Oh, ini yanu ito live ive public card settings ngori nga duwana zujikori hanera notibela mo watu vatarere. Ndozu mo nanga yenda itana chatnuga una watu vanjibani yako mkono.
Yeah, but ne yanga diti perai. Vapiko zama koteke meke zimu yala.
Yeah?
Nani kwa fizia zino nire live vada test mike.
Oh, okay.
So, okay, hey videos, you know, really come by. E public, come on, nothing share, Sharan is going to generally a Pungo. So Pungo gay, nothing younger came, but he's but he from Maribana, Wapokon Rambai, Rambai, the Wise Alive. Okay, but he's ever to father, so you know, my father, the
Rinavo ka dzi kamara dza zwi dza khasho mara ri ḓo vha ḓisa vha tshi vho thoma u fara.
Adesi vha nga vhuya nga founu vha ḓo tou pfha muthihi ri ḓo tou fhirisa mesedzhi kha vha fizi mere just uri vha vhe vha hone because ndi khou ṱoḓa ri fhe fhungo ḽavho vha fizi kha i topiki so vha fizi tonga ri vha ḓo konḓelela uri vha fhe muthihi nda ri khou tou relaya mesedzhi u tshi bva hangei wa yangi. So the message is in Angangi. So we are not main. Nikandan came up who could be one Ukambi of Shonim Rapper mini in the Wambori, Mumo Dara, and then over collaboration in Rapper. That's the company is at 180 status. The one was in it, she was in 2 weeks or something. So 2 weeks in, I mean, like maybe. So, ne biti ralanda roke ku ona tezo fizi uko danga mbili fomu mwazi fizi roke tiyani.
Fizi uko tata jelanga mbilo na muwe, arda no mbrona zwanga mwa wana wa, arda tanga na mwongo mrepa, mare komite mbuga hindi na nonti. Vomrepa ava wana ali marezu vachi wana la vadi veke zera nga manda and it's all the bad is all the Fizi uko pia shumisa phone.
Hey, you don't want to go shumisa computer. Cool, kari tuma resepa nda ka Lipi ni gori audio only. Dianu, okay, Dianu.
Okay, kumeni.
So, zezo kia Listen, Dianu.
Oh, yeah, madam, let's see, mama.
What is that? So, Zetian is very, never was the nunnery. Mandito's mother status, Nana Mother status, then. Now, what is the status? I'm sure Nancy's little mamma, so Nancy's in the one. Nana Mother status, no. And if you feature him rep up, collaborate as is that Zawfi, our thing on my heart. More of a yes, manager on it, Jena. Can I even finish and manager? At the Bakwambra, I don't know if business is going to the Shimanga Ral, can I see Mango Ral? This only was coming in a ring.
Yeah,
I remember Gonani, man, and then we made a problem. So,
yeah,
never fail like manager, and I can choose the machine rapper or the atom Missouri. A couple of men, just said as the negotiation, maybe because she died. The Dominage. Abacombo, in a panel, she says, they're winning on a manashimsa, Jenny Nashimsa, Zone, Hanning Gale, Pano, no, one face up. So, then about the one ring Ningasiani, Ningasiani, there are a job for business, the Angani, she is a so. One face up. Ningasiani, Yangani. But most of the food in theory, I
Is
there any other Mazor?
Yeah.
Okay. But in terms of it, in terms of. Cool, Fizir Nayoji. So hopefully the move. I'm gonna fizzy for one infana.
Welcome back, life in this cofanum to num tea.
Aranachkom Fakai Misa Chanda. Rena Fizzy in the building. Rafi is in the building, but Rafi is having a party.
When we are engaged, Rafi is full. At least this time, we are ringing. That we are not full to get the ball ringing.
At the party too.
Rafi, how scared are you about playing?
In terms of popularity, prefix for again, and during love with the in terms of where we say, So it's fine. I don't know. Maybe you can comment about something. I don't know. Not comment.
Okay, that the general cards of the comment. Okay. AJ Wise. The comment is going on. I'm telling you, I don't know. Hello. la utano lo si fare in un paro ma raffisi di strumenti di zamurrao e di non di cazzo di cazzo di cazzo di squared Davida are last time I checked Shonim Rapper said his collaborations will be international AJ wise are I'm the only
tiene donga
network
nae tiene hezwi akurugisa network yavo ndicho ndomomuita tiene ri atome ari arugise ring tiene iko yange nange
hone ndi hone ndovuya ndi hone ndamuyutulula AJ Wise, I'm the only nigga inventor who seems to be doing that. And then Muraro Makado, Msanda. Oh, AJ Wise over to respond to Kazu, T squared, Amazon, Zori, Shonim Reba, Ure, and Ukwecha, the feature, the international. So AJ Wise, Uri, and then Ukwecha, Hezo, Venda, Ayete. Muraro Makado Musanda Aringere itani uri live ive public ikadzi settings okay raro no fira owi Jason rakotangana dza owi Jason achere late night show Muraro Makado ari fire AJ was a dovavu yapa noni ari dori nditome ndi save a project yanga ndikone kutovona show zvavudi ndi so ndido isa panda after show okay. And then had that the comment dzimwe dzichitsira fast dzine hopefully dzikwerana na topic yashu ya duva upfi kungozi ari uya zvikwatela fizi zvavidziwa murepa mangere nevudze tiene yasova chazvidova odova na taidzo fizi ndi ni galanga
yeah
asimena taidzo napo asimena taidzo nazo oh Jason ari fizi kha wanelwe phone nena nda ndiko zvi support hezvo zvituma wana wa
fizi
Okay. As for comparison, Shonim Rapper is a singer and prefix raps. And Shonim Rapper is good in singing. Towards the end of a comment, I took on a first as well point the guy, which if Shonim Rapper and Moimbi
prefix rap. Yeah, I'm a young kid. I'm a maybe was a member. Resumoshim sa ziba. Kashonim na prefix. Maybe was a member.
Yeah, Richard Danga and the Rarich Kwambanga pop culture, or in terms of popularity, overall pop, overall popularity, Zorenza, and Risa Kwambanga knew better than me in terms of talent. And I mean,
no. Hey, I've been copying your Tamarini. I've been better to talk. I'm getting issue, but I will comment later before you start to finish show. Okay, cool. I comment a card. Okay, cool. So I don't want to comment. I don't want to comment. We only going to find you from the very Shonim Rapper a direct prefix and a prefix. I just want to card. I'm with the manager. Manager, okay. You can listen to. Invoice prefix solutions as well. It's a sore, it's a sore. So we have to comment here for comment and need the same thing. We comment and everything's a good time. I pray upon I can to pick Danina A and whatever at TN.
Okay, topic in a whatever car show, Yamna Musi. Unavato and Yavanoni Namusi, because the headline is Ashu. What on the when I look at it, but only recently, what would vote feature you work Chino Pasi or J Smash, Una main na Megay McFam? Shout out, what on the Hela Trega Yoruba? What on Umba, Noru Utomo, Vanavach Potomo, than a rent your resort to the Vatu Abakova supporter, Unamova to Vandava Nevakova supporter, Rinepano Ayani, ari kuva supporta zvavudi. So vo uploada vo update status kha Facebook vari na Van Rap Late Night Show. Ainga zviyambi uri ndiko nationalizer gender hip hop na nema na nema u do to win asa zwi push but it's fine. Vatondi featuring Melo Don Picasso,
Non lo so.
Ngere na atiko kuna unifa, atiko kuna usikera, unenda ndanga nifa.
Ewa, mwamitika mzitia inori, are nene azi na...
Ndiko nifa, ndobuwe.
Okay, cool, all right, aviyad. So, ndosye rena batu wa poste, nesimu chaba tuniko, zeti kenya mandiku nizo, so, then replicate that show, ainga dozia amore, niko nisa na isa, then rep, niko kumina ye,
Credit iko to diwa hafu fetu zwa hafu dinga watondi ngori asi zino holo ambo vachiko va busy na alo varibone vane wako nationalize venda hip hop national chumo isu chinecha kumanga za ndichori hupi if I'm not mistaken Jungle Fever is dropping soon. So rina rikodiyo marichi kwa mbanga alu imbolune arilu divi alu tuba arali navo vatondi vachiko pfesori vone vo rumela Jungle Fever for review ka exclusively ka Van Rap Late Night Show kana ka imwe ya dzi host arupa akonova inspired kana apushe uri at the ambe nga alo uri okay muna vatu vanonga vatondi vakuita zvavudi ndikoto voto pfa exclusive ukuita 1 2 3 Van Rap Late Night Show na dzi host dzavo vanga sokotori out of nowhere vasokoto dzavaria vatondi vatondi vako nationalize venda hip hop ne hezo ndi tindivizo ri subject na ndingatokwama vo khayo yo ri vako nationalize venda hip hop but ne ati ndivizo ri ukuita mini hapo but yeah vone vakuita dzimudzi dzavudi ri kozvitakaira ende na rina ri proud uri vako ita zvithu for venda hip hop but zva uri vatori vadirere credit nga handira ine vakuerera ngayo like then before as necessary or team.
Okay, cool. So uyanga nne ndinokoma kungula important theory why vasangonitendera kana vasi ni track okay cool na hi track so ari for a bit ya maybe review any for a bit ya ni kana because I'm a fisher so Then anerikola riakono inspire riakono rocket cool. But ando kuita zvasa na so. But zino apona ni rekodi rimi. Rekodi rocket cool. Lewana watu ni vao posteri vao kuita kulabona. Which is fun. Which is cool. She great.
Yeah.
Wofin the ex member wa Wrecking Crew. Wrecking Crew ndio mwani ila yawa ina ina wa Aries go ex Jobala go flame go. But say don't dey to receive me we. Nandi ko bwela hello.
Mara na chimwe chipinga ndi yava pfesesa vatondi ngori nena nesa artist chimwe chipinga hi. Zeta zichi crossa nduri ama vhuwana ne accredited a dina badi ngori ndikumbula ndikohumbula
nani tipiwe
ndikohumbula na inwe interview ya Mizofili I think over a chiko interview wanga una wa Choose magazine achikwamba nga hayo credit uri credit of the wood ito nga ndi inwe subject ine ri tshidaka dzi artists dza Venda ito vha i personal nga manda ende ya dovha ya vha emotional ra to vhona na episode ya Choose of the wood ra to mara ra to break yeah. down dzi breakdown moment dza dzi Venda rap artists dzi tshiko ṱoḓa credit of the wood ngori zwine nda vhona zwo ndi zwori vhatondi uko vha na breakdown moment une uko pfori ene uko shuma badi e hafho vha props dzine a dzi deserve like every artist goes through that and tshiṅwe tshithu tshine ndi nga tshi vhudza vhatondi ndi tsho uri shango ḽi vha kolodi tshithu
khezo khezo ndi hezwo zwithu zwine ndi a zwi ṅwala nga maanḓa ndi muthu ndi ṅwala zwithu zwinzhi na hetsho tshi khou wela kha tshiṅwe tshine ndo tshiṅwe uri a una mpenya koni koroda a mi tene koni korodo duma
ya
pesa a ene ni korodo duma mutho hao ndi namti and then nendo rali mo oda kana kha WhatsApp ari nendo ndo shera ndi dombo ndo shera ndo shera track ya DJ Matume feta cover ya rimo ra makhadzi uri Robert dzi zwe ri bvisa zwino zwino ndo rwa ngwadzi
ya ndo zwo
ya waita kava kadoko fara ne pa DJ Matume then nenda bodi nda bodi record kuma ku clip nenda ni na kuisa nge ka status cha WhatsApp achi si ko daka ne ah ini dza swika na dzi doshi rwali ri vho no vhosh diko ri vho to kombetsa na na ri ri share dzi nyimbe dzi ka kha WhatsApp non pesa so I think artist dzi ka tie pesa zwe ri azimo to lelwa ngo raro
zwo vha ne for like a huna muthu ano kolodwa
vha fhisi vha khou pfana
finally vha fhisi ro vha wana muyani
never lighty let your state
so vha fhisi yo ndo change
vha pfa zwino vha fhisi
ndi go vha fresh bad
ya vha ndo 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 Light was the main event I waited the other day room host up and only out on wait as a flashlight in the phone can
Wafizi rineri vamwe ri dia mushumo ya shu serious.
Macharo ndikaranga foili ndaive yakafa idzo thusa.
Okay, ndiko seta pa studio changa chidoluga zwa bibani.
Okay, cool. So, bo wana rika imwe topic ya entitlement kana ya utoda attention. Ngandira ine maybe ringa serious yone mara ringa siri ni yone so nero to fa view yavo kuri view yavo ndi pio ka kacha status arali vho bona status ye vhathu ndi vha tshimwala na musi uri view yavo ndi pio kacha
status
oh ke ndi landi ke tshino tshi simbedza arali vha na
tshimwala ndo hezwila ndo tshi vhona nda comment I think na nenga fasi ya fhala Eish zwone zwine ndo soko filonga vhatondi yango zwi ita nga nḓila ngori vha ḓivha process uri ri shumisa hani atiri ndi kale ri khou imba lune muthu ano ari tori for example Nema ndi soko mention a vhone ngori tino vhone vha tsina vho rine Nema ndi kale naye a khou ita zwo host dzi nyimbo na mini na zwi article na dzi magazine na mini arali nne ndi kuita something kana ndo ita something chiswa chine chavori chiko todeyo ya watuni ndi to mukontakta nemuni ati gunguri kha Facebook uri ango zwivona anga vasingo zwivona sa zwidivi no zwidivo zwo ndo ita mini ato mara nne ndi to amba hezwi lani zwivho zwo to ndi ita thanwe a khoto nyaga just story uve na something yana ngori tshwa zwidivo zwo ri ni do react o zwidivo uri vha do react. So but maybe I think it was just a mikuita strategy chori
stand
ukono bana na five yeah stand zwe zwila ndi vhongo to zwitanga khole mara ene muno if arali how to zwe avha uri over serious nazo zwa zwithu zwine avha uri u khou tea u vhudza vha manigo uri hey una this and this ndi khou pusha zwitaka tshaka zwa so uzwa ndambe no la muthu athi mudivi tshothoma
Na
netim di. Na netim di. Na netim di. Na netim di. Na netim di. Na netim di. Na netim di. Na netim di. Na netim di. Na netim di. Na netim di. Na netim di. Na netim di. Na netim di. Na netim di. Na
netim
Utio amba na muthu directly anivhudza uri ndo do feature lwe lina la gai lo duma nga manda lina following khombelo ri push manika ri push ndo zwibona understand zwilani kha muthu yena vhora ngo duma zwiti
azwiti because yanga nne na nne ola mitanga a team b nne ndo sikona like coming ka WhatsApp nda vhana nda sikona fi mini the ex like the member why PO chigwada I think that's what we want to do in the X ranking crew. No, no,
yeah.
It's different. It's good at all. Then there's only two people who want to get treated as someone. Olam Tanga, no, no, I do Divi. And I reckon it's fine. You go, I'll let that you. But I'm still going to go. You can you all fear. One, let me see what's the way I'm going to ask. Okay, I'm going to ask. 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 I'm going to ask.
I'm sure. Mwa vhathu vha ḓo ḓa vha supporta zwithu zwine na vha khazwo vha sa ḓivhi na zwori ni kha zwifhio arali ni kha something ende ni tshi khou ṱoḓa support mani ganamba na vha nga si ni hanele mara vhanna vha nga si ḓo dzula vha humbula zwori okay vhatondi una something zwine a khou zwi ita na ex what crew zwa hone wrecking crew na ex member ya the wrecking crew so rine let's go all in ri sa zwi ḓivhi ri songo informiwa ri nga si dzhie action ra ita action zwi khou vhuya kha zwe nda ndi tshi khou zwi amba zwone zwori shango a ḽi khou koloda muthu tshithu shango a ḽi kolodi muthu tshithu so ene muṋe muthu u tea u tou dzhia responsibility ya u dzhia action ya hezwo zwithu u itela uri zwi ḓe zwi kone u initiativa rine ri kone u zwi pusha u kone u vha na hezwo zwo ralo nṋe ri nga si hane uri ri pushe arali a tshi khou amba uri u khou nationalize Venda hip hop ri khou tendelana nazwo kha i nationalize ri khou zwi funa nga maanḓa vhatondi national hip hop Ven rap kha i nationalize ri khou zwi funa nga maanḓa but anyway that's my take.
Okay, cool. So vafizi Oisa prefix ka manager are hey kha vhathu hu tonga ndi vhone vhone vha mbudzo na vhone vho ṱoḓa collaboration ndi murepa avha isa kha manager are ndi sikoto khaka but zwa prefix yone kha Facebook zwori ori prefix ka manager mo diri bi prefix ka invoice kona ba una dza mahala pa so at this way ndi vhone na vha vho vho ya vha treatment ya so na
Ndi nne ne zwa privacy futhi na zwone ndi a zwiḓivha. Zwine zwa vha uri zwo itea kha nne shoni ndi kale ri khou shuma roṱhe. I think ndi na luimbo lwa mpi ntendeni ndi naye. Na dzi collab dzine a vha uri o vha kha dzi ita na cash na na stockfair hezwiḽani zwa dzi performance ndi kale ri roṱhe lune nne zwino nda ndi khou ita nda ndi khou ita album. Nda ndi khou ita album ya Lovers and as album ya Lovers and Friends. Mara ndi kha ḓi humbula uri hu na track ye nda vha uri ndo mu sendela yone this year. Na ṅwaha, I think, yeah, na ṅwaha. Ndi tshi mu sendela track ya hone ndi khou mufha ndi rahe. Ndi khou ṱoḓa uri at least a tou ngitela huku ya ine ya vha uri at least ndi imbe something different nyana. Ari ndi ḓo thetshelesa beat. Nṋe nda rahe, a thetshelese beat, a mbudza arali khou wina or ndi tshentshe beat, ndi mphe iṅwe beat. Hola munna a dzhia I think ḓuvha nyana. Nga matshelo hone nda vhuya khae nda ri hu khou winea na. Kha WhatsApp u to vhori WhatsApp yanga ndo no i delete ari ya hai i shapo nga maanḓa ibt ya shumea zwi shapo nga maanḓa lune mara a huna problem nda ndi khou amba na tsumbe uri to ri na tsuks kana uri mulata thi ari humbula uri mi ee nda nda ri ee arali uri ambani naye nṋe ndi ri nda to vhuya murahu khaye ngori nda khou nyaga u pfhesesa uri a tshi ri uri ndi ambe naye nda ri so ndi kho tea u thoma ndi ambe na tsukusu na uri nga collab ndo tori nga collab na ari ee nda ri ok a huna problem u bva hanefhaḽa a thingo tsha dovha ngori nda tshi a ḓivha mafhungo uri ndi ane aḽa so and ne kha nne ende futhi a thi vhoni hu zwithu zwa wrong uri a zwi ite sone ngori thi ni manager wawe but yeah. Problem yanga yo vha khori nne ndi tshi believe uri ndi na relationship naye to that extent uri I don't even need uri ndi thome ndi ambe na manager wawe ene ndi ene ane a to amba na manager wawe a vhuya na nne ra isa phanḓa na music unga kale zwo ra vha ri tshi itisa zwone but nne u tshi vhopfi nne ndi ambe na manager ndi sikho fila zwi sa make sense ngori na booking collab ri yanga uri ro fara no guma gai na mini ri a connecta and u kale ro vha ri na unless ro vhe ralwa thanwe huna zwiṅwe ndi sa zwi ḓivhiho but ndi tshi vhopfi ndi thome ndi ambe na mini nda wana ndi sa toli
nda ndi tshi khou adresa kalekale ndi tshi khou amba zwori zwavhuḓi vhuḓi artist ya swikelela hune ya vha i tshi khou amba zwori i khou ṱoḓana na masheleni ende ra ri tshi ḓowela uri ri a shuma roṱhe ende ri tshi ḓi shumisa na hu songo vha na exchange ya masheleni ine khou ṱoḓea. It's either A, ene ho muthu khou pfhesa uri a huna zwine ene a ḓo wana in return so he would rather do it for the money or B, B ha bea ifhio.
Yo
vhe B, but either way, ni nga isa phanḓa.
Yeah, so, yeah, hey. So,
and then, come back, bro. Abang.
So, okay, cool. So, na ndo ḓo ri ndi vhona ngari ari rovhesa kule na 1 hour I think ri ka 48 minutes.
Ari ka 49. So, ngori vhathu vha ngoma sho vhege yoti. And
ri yeah. Tena pi blend. So, na ndo ḓo ri ndi tshi mari dise mutori, ri dise juice, ri dise majana. So, rarra bo di zamenya hafhaḽa a ti kwana ri kati ḓovha na interview ya maveve ya ngwana Fizi mara ndi kho to ri dise mutoli nyana kha hetsho so menu kaiṅwe dzi tireke dzawe uri F that auto tuning nṋe nda vhudzisa uri ni khou amba nnyi a ri khou amba Fizi nda ri mulandu a ri ngori ndi ene we a promota kana we a designer cover ya graduate nga tshifhinga tshe Jinkono a bvisa graduate na tshifhinga tshe Main Event a bvisa graduate so u was mezori thaidzo yo vha nepo so that's why ndi khori nane Fizi kha yo fela kule hangei ngori
And then what is that Steve? This is or Obiari F that or Chuniga, that's a Steve, my gosh.
Yeah.
Wait a minute, I'm in the favor, so. But not.
I'm not there, what?
Aye. But if I'm bad.
Maybe you're the one from what I'm wearing. But I'm
rich. Yeah, the worry, Nendiga, the Gassif into the main. It is, you know. This come respect and go to re rovacure na venre, but it's not me, Magas, because it's Lazakari, so the Uniswa, nine of our and about 10. So, men, the guest ambassadors of our guy, but I feel like Zomuba is a probably Zula Swinger Chita graduated in London. I mean, a marriage was game, Rune, it was all about re at that moment. What was popping and Jinkon and the Chimney Jilano Copisa? That's why Zomudina, a filoritawe, rather Avia can, and goes the Jinkon night on Goviabana something, but Neck and Ne, ah, Susu Dino, man. It's level, on the level.
So, I didn't mean to say, not so much like Hila, website in Baitoma, Chitorito Tom, over Uchitorita, the great lady, Natrek, Yamain, Natrek, and that this is the Katina Ray, who will graduate him, who is a mixed Wukutani. I think those two are 50, maybe, I tell you, but I think of my question. Yeah, so Zumraya, so don't go for the Tomangela's finger, not this Latrekana. So, we are not going to be easy.
No, I'm worried about me. Yeah, the word problem in the mini, Nandirenda, one of Venre Pingayo. That's why probably those young main event can the Ushap and Ushap Waimba, what probably can a man and consistent probably. But yes. That's why at that time na graduate chita graduate didn't know design or carve and didn't agree on a Jim Connery. I remember soon to graduate, even though we knew it was appropriate at that time or Jim Connery graduator and over graduator come music to a point in our worry. Even the mixtape or main event was not teaching to call by me graduated Jinkon. So, hey, we don't want the lingual phone, go by no worry. Ne, so she not even to go to Mangal, what comes with the main event, and that's a super ignorant of Yam, but so not the one that's Davy to show. Come on,
Amadiri, okay, no more Sanga, Lime, Trekiri, Musica, Uri, Musica, Cochino, Pito, many went to them with the Trekia. I mean, 10 of them with the Trekia, and it's me. Yeah, Godfidens. So many of us, but it was a total Utomaka Zero Fara, Uyan and Gago Fees, Uyan and Soni, Musica, Alcomor, Cochino, and Ingay, Cavalana. So, just in case I arrive for foreign, ila party ya mabebe yangu itabai. Hiyo party ya wewe, unatumurila mtango dhilo sama bani. Yeye onyo party. So, zombe gwenye nisunga chema. Megdia wako posta zilinki, so. So, Megdia ana kumwale nako posta zilinki, zitereke, so. So, wani wajewu lako wajewu, jeksi wapanga mi, treke to fair, because Megdia ana following nje na shuna. When you were the same thing,
I said, oh, yeah,
yeah, I don't want to make job up there or something. So, I know reversion is a strategy in terms of Uprobotosu. So, yeah, yeah, I remember
that. Hey, just need to umbro ring a chunga chila nimara was 09 into Divana Spezori 2014, 15, 16. Rarko to fees, so Rune Atomo blame in it here. And the last year, wait, come by. I don't blame me. Main event, to blame me. And this is official personal and in the hip hop at the end of the day. Rune, ne strategy changa chilan, was diva was there. Ne, the focus is on something which I'm going to keep up consistent and something you know, because it's about to range. Doesn't matter, mom, to go feel longer. Those GIA guy, you tell me, it's fun enough to tune. Auto-tune real door vendor lot of issues. But why should we suffer then? Mara, I still feel proud. Even though what you yambo re, Mr. Auto-tune, the food is on the food. Because you're separated from one word. Because one. The challenge is to keep a motor away consistent. This one is to make Jay, I mean, make Jay overdue, man. Overdue, to a point in our worry. Whatever that he used to do, I'm proud. That's a file also, I'm proud to make Jay. So most of the things,
yeah,
so there was the mixtape every day, whatever the tracks. The machine make days out. The video, see, I'll make fame. So, at the time, I mean, following. And as a shoom, I don't know. Hey, it goes well.
Yeah, so okay, cool. So, then I want to put your pet say, are you cool enough? But,
that's a little bit rather. That's something that you gave up. Album ya Jinkon elani ya graduate yo vai chiko pisa opera mixtape wa main I graduated so ne sa co-pilot ya Vendred late night show ndava ndi chiko humbela uri re-host battle ya hava vhathu vhavhili hava noni vha chiko battle nga album ya graduate na I graduated thanwe vha ya 545 nyimbo thanu thanu ati ndi zwori zwinga vhalini zwinga takadza badi arali Fizzy says ana vutumanya na Jim Conga ngeni a chinga lugisa naye nne ndi make sure zwo ri ndirwane main event then ri dise ngo raro mara ri nga pirela phanda ndi zwe nne nda ndi chikolo zwe nda pick up kha zwino zwo zwambiwa fhala ni so nda humbula ri nga va idea ya vhuḓi and then ri sa
tumana na kha
and that's why chene fa tamwe ya vari
Ah, you know, no, not combo in the proper numbers is a strong. I don't know, India Manalo. I battle ever on.
Yeah.
Ever on.
That's true. I'm not going to be able to do it. Aveho magonani angava akanani arali akotoda promo kha badele dzi promoter nema ari vatondi uto dipengisa toda butsu most artist adzi send info but expect uri nidzi dive kana nido zilora ndi comment ya topic ya shemrao oh Jason are at this moment whether who stand no, or not promo or wanna any publicity is good publicity in a wandingo sifu arishoni uko the eater aka and the music wawe au to kira na man scrala okay and comment here dasa bari sifu ejewazi nga maseyo nefala arichani uribuza nga wachi show kaye panda okay Kungos makungo ari vafizi avako chibaya vari ari check its levels AJ wise ari main ka waniwe hey show ingafisa more none main na yazo singataka zarar komwa na muyani aditoda fanoni sifu ari emana dokofala ndi dzi brand tamwa vha kho ḓo ri nema na dokufara ndi brand a si Daily Sun, so ino soko doba mafhungo tshitaratani vha tondi u kho tea vha professional a respect mishumo ya vhaṅwe vhathu na tshifhinga tshavho sa izwi a sa ḓo badela kana u vhafha credit zwo no munakela. AJ Wise ori 5 for 5, Phalandwa ri tshidze ari battle please, Sifu ari vha main vho vha blind kale, Kavena Rise now vo thowa zwi khou vhonala zwavhuḓi, but ndi dzi comment dzine ra vha nadzo nga ngeni kha Facebook.
Okay, cool. So mari dzene kha fhungo ḽi tevhelaho. So mandi to vhala mbili tharu, sharat mambasia, sharat anzani tokna toki. So it's going to be a good idea, 5 for 5, perfect idea. Where are the river main blend car? Okay,
watch party and got the river on the road to support you, but to support the music of Bangwe, Gaslosa, the Roy Inventor, Adovari Reconin for Comzero, Mamba Sizzler, Arriva Tondini. Sloza a dovha vhuya ri mbudziso yanga ndi ya uri vhathu ndi Mac J a tshiya kha National TV vho muphushana.
Okay, cool. I think it's important. I think everything is important. Okay. So tshiṅwe topic ine ndi amba ngayo ri khou fhedzisa shoyi ndi ya ndo vhona status tsha wikidi maybe nga samari ndi kato ndi dzedza ri tsha khori mini. So skedes da wikidi tiri ndiko zama uri ndi ye kha change the status na tshingape ni sherela tshine kha tshikirini
komzero ka ḓo tshi shera na ndi nga ni valela tshone hafhanoni status tiri wikid ari Stoji T started a freestyle Friday challenge, so I decided to bring it Kevin rap. I dropped mine today, go check it out on my Instagram, Twitter and my Facebook page at wikid SA.
Look, the divan on the vent is in the behind the wheel. Did I not open up the gates and set the salt on a bear? Stayed a chang and the chill, heavy store the trail on a bit. This a dope on the trauma and the sniffle and the bit. As the feds about my attitude, with the sun and rapper when the chalk on the Pikachu. But you thought the plug of ISB, but who the younger dude? But some leader every time when I'm in the booth, man, I'm an animal. I really go special in public, a tan panties up. You know, from the bar, walk at the shit like a tambula. Not your zanga diff, and I'm gonna ride it, was Koruma. But I'm son of a contractor, but you have to the best chef for this part. Dungeon, dungeon, a plot. Then you go face in the black. Flung across at the flood. No, we hear on my spot. Besides, broken is broad. Bullet for everyone.
And you can also do yours and write Freestyle Friday with at Wookiee. Tag me everywhere you post it.
Okay, cool. Me tag. So, Musa yanga yo ri kha Ven Rap ri na vhona vhathu vhane vha capable ita dzi freestyle. Ndi heyo
King of Freestyle asa zwimwali Nico Demic number 1 na ndo mbeya kha number 1 yanga. King of Freestyle asa zwimwali anga meda ram rapper muṅwe na muṅwe hafha no ni Venda a tshi kho ni repeat nga rhyme in tree.
Okay, cool. So, ini no jela pana izwi ku ya guy, but Musa yanga vha physical ri Venda rina vhathu vhane vha capable na for the freestyle hedzi dzine wikidi ya khou ri kari fizi
fizi ukose
fizi wa dzitea ndo dzi yamara fizi shumisa rain, so rain yaita mvula yaita ichiita madumbo yaita achiita, but status getting really serious on yapo.
Eish. Hai. Sure. Venda ndi tshi khou filonga. Ndi filonga Venda. No, phone yanga iko tsima mine ndi khou zama. So yeah. Venda ndi tshi khou filonga ara ri khou amba freestyle lena ndi dzila freestyle ya vhukuma ya original. Nga to amba zwezwo vho Nicodemic vho Homicide vha to vhalea, mara freestyle yone ivi isina that thing ya Tshivenḓa hedzi dza vo Nicodemic dzine dza famba na mini ndi freestyle ine ila yo soko to amba zwezwilo zwa Van Rap mathomoni zwezwilo zwine avha khou ripa nga tshiṅwe na tshiṅwe tshine ya khou ṱanganiwa ngatsho muthu a khou tshi vhona mara iya isa to vha strong to that extent ine anga tori ndi freestyle yo to pfhikhezwo but nga freestyle tsha maḓuvhano freestyle ya maḓuvhano i to ṅwaliwa muthu a to i riesa a dovha a kona u i amba nga nḓila ine ra dzipa na vhathu vhanzhi vho dumaho a hu tshena freestyle yo to pfhi muthu u khou soko to ita vha hone vhaṅwe mara a si vhanzhi ndo zwi vhona cause ni a so ndi soko filonga na tiena so tiena anga ita freestyle naye it's just a matter yo ngori wa kona u ṅwala dzi lyrics dzo make a sense dzine dza vha uri dzi deep into hip hop. So if ara to ṅwala verse ya lead ine ya vha uri it's on a freestyle basis a kona u i ḓivha nga ṱhoho fully a sa ite zwo choka in between ya consideriwa freestyle as long i tshi nga blender in na flow na beat ine a ḓo vhofhiwa yone. I think vhanzhi vha hona vho cash vha so sure.
Okay, cool. So I think
then they got ordered this. Mara, other than that, I know umuntu ananga to the original freestyle and amudiva so far. As well as over Nicodemic back then, yeah, it was okay. But now rona fesa suzinji zwa Van Rap luna achi khamba zwezwila zwina vha chi amba zwone zwakare zwezwila. Ninga fongo ku bora kana khamba zwine zwo vhora as to vha na that thing. U fana na homicide na mutachales wa kona freestyle. But mapungwa awe hey a do sala chingano ha cha to vha that thing another thing cause what
yes kad comment nga valani ndi dzi send dzo lenga tsini
ko dilela
la vhutano ri do swika uri Nova ene anga si freestyle na TN Nova naye o vha tshi freestyle but recently nne a thu to pfa any of his recent works dzine ndi nga ri ndi nga amba u swika zwino a thi ḓivhi zwo ri kha muzika o ima gai u kha ḓi ri and then nema ari we don't have them besides Nicodemic we have few like Redix.
Yeah Redix is blank.
AJ Wiser mujaji kha ise makore ime ange hafizi ho u vhamba nga reini robot the raining nge network ya rain sifo a rivenda a huna vho ai huche ho oma cha zwi nga inwe ndela badi so arali huna dzi artists dza Venda dzine dzi kutalela vhunzhi ha vhathu vha khou sumbedza ngoralo sumbedza uri a huche na vhathu vhane vha kona u disa that raw freestyle so vheni arali ndi khou pfori hezwi zwine zwa khambiwa hafha noni ni nga kona u zwi hanedza kana mini ni nga accept challenge ya Wukid na itisa sa zwezwo na recorder freestyle ya vhone na upload kha Twitter na Instagram kana ene kha Facebook na mutega sa zwe ambisa zwone na kona ra kona u itisa uri like challenge ya vhe uri ri be aware kona u zwiḓivha zwori okay vha hone vhathu vhane vha kha ḓi kona u hold the title dza freestyle ngori sa zwine ra khou zwi vhonisa zwone vhunzhi ha vhathu vhono laṱa fulufhelo vha ri Avenda a hu khou freestyle iwa la vhutano u ḓo swika vhuya ri na vhafizi na vha fizibolani namusi habe vha kho thasela blind vha ri Nicodemic ri nga pfa unga u bora zwa zwino
odia vha fizimra vha tva dab. Okay, cool. So I think ari vale lifungo
arali ri tshi khou bvala ngo ralo komolo ri thome ri vhuye nṋe ndi na liṅwe ḽine nda ndi khou ḓo ri ngo angaredza ṱhaṅwe ni 5 minutes ri ḽi fhirise I think kha episode two if not 3 ro vha na Romeo hafhanoni ra vha ri tshi khou amba na Romeo the other day ra kona u wanulusa uri video yawe ya I Want It All yo bvisiwa kha channel ya HB Media ene muṋe o i re-uploada nga hangeni ene muṋe a kona uri vhudza zwori ene ha songo fhirisiwa ndo ri ndi tshi khou humela ndo humela kha channel ya HB Media I think 2 days back ndi tshi khou ṱoḓa u ita ri tshi khou prepare for show ya ṋamusi
mara
nda wanulusa uri na video hela imwe ye ene mune amba arali nanga yakayo hela imwe episode yone kha YouTube amba ri huna video ya Battlefield ire hone na video ya Battlefield aicheo kha channel ya HB Media aicheo kha YouTube so hu hoto nyana ha fhethu tamwe arali Romeo ari tshi nga to muwana ene mune na Humphrey na Pastor Black tamwe online ya fhano ndo thoma ra wana lusa ri vhone zwori hu khou itea mini ngori sa zwe ene mune ambisa zwone AJ wa zonka kulusa hafho ri zwa itea kha episode 2 sa zwe ene mune ambisa zwone ori heila video ya yeno kuvha nga
tiene na mufama vhana Rain yeva kutani kwamba ri zwa Rain zwine zwa tshimbira ko tiene wo vha wodonga radio ina scratch kana mini ina scratch but it's fine so zvetiene kuzomusumbisa zvani zvori dzombo the viso zote video dza Romeo kha channel kana kha YouTube channel ya HB Media so rari ni tinga kona uri ni kwame HB ni mubudzise ni usenze uko to the fan rap night show ni mbuzori zero kwatanga imwe nḓila uko to the former pungo tori hubetiani video dza Romeo dzo bvisiwa and then ino dovha nda vhona HBN mune obvisa video ya SK Village Boss but Village Boss was more obvisa so ati show zwe rwiti ane na yepo but arali na tanga na HB ni muzo ku
de kamanga and
tamam fiz really that the 0-1-2-1-2 over our vision of what you but it's not you but okay then this is a Vodacom and fiber so I don't know mtiene ko face on ngari ko tamula sa vafizi na TNA ari chawe ni ko Vodacom iko to gidi ito gidima na Usain Bolt ene mune anga si swike so ndikolivu wakati wote wa karera ndikolivu wakafinzi ndikolivu wakatiende
ari mujenise machero ari mujenise machero ri do amana nga fungo la dzi video dzothe uri pfesese ngo ndandi vakomfa ndandi konyo go fana uri TN a kho amba lefio nga manda zwinda ndikwa alfa finde ndo tuwa ibitsa netweka
I think what we does a thing video then if that sort of the number namakungo tera bangwao so anyway
ndiri ridoto liamba machalo zwavhuḓi la HB.
Uri video dzi kubvisiwa musi video dzi kubvisiwa nga manda ende sa zwe nda ndi tshi khamisa zwone before ndi sathu khatha ya komolori
cool ndi kho wa gato kho jena ho ve vha talela jena do vha tava network ya ngwe tshi mashapu tshara vha to tu vhe vha da talela ndi kho wa nga manda na tshi vhe ndi kho to bala muva bye.